ndasubiye kuba ikaze hano makuru tuyahere mu ntara ya Bubanza aho bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze iminsi 148 bafunzwe imibohero y'iyo ntara senari ikukira intara ya Bubanza yabaciriye umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 yadabuye amafaranga angana n'umuliyoni kuri umwe umwe ni nyuma yaho ihinduriye ico bagirizwa ikabagiriza kugerageza bitagishoboka kwifatanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe Jamari na Mike vyicariyo tumushikiriza amazi wa Repubulika yabagirije kwifatanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu acabasabira gufungwa imyaka 15 Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Muzinzi na Egide Harerimana babaje kwa 22 ukwezi kw'icumi 2019 muri komine ya Musigati abamenyesha makuru n'ababuranira bakaba barungurije urubanza muri senari isubiramo imanza ya Ntahangwa basaba kwezwa kuko ataka ibi bakoze mu gihe babajwe bariko barondera amakuru y'ivy'amategeko abarekurira tubandaniriza n'amakuru mu bijanye n'umutekano umuntu umwe yaraye yishwe araswe amasasu agera kuri 6 ku musozi Migera turi muri komine Kabezi ntara ni Bujumbura mu ijoro ryakeye kuri uyu wa kabiri amarira akaba ariyo yarangwamo umuryango w'uyo nyakwigendera w'umuryango ukemeza ko uwo atakinda ziza atari uko yari umunywanyi w'umugambo wa CNL kuko bemeza ko banazi n'inama zakoze zo kugandagura uwabo bagasaba ko ubutungane bwokora akazi abishye uwe wabo bagakubitwa inaye mu gahanga Desire Sindiyebura
Aha ni saa zine z'agatondo kuri uyu wa kabiri mu cyumba cyarimo ikiziga cy'umusore Metusera nahishakiye w'imyaka 25 yari yagandaguwe n'abantu batamenyekanye umutumba Migera zone Migera komine Kabezi ntara ya Bujumbura abaryango ababanyi inshuti n'abagenzi barangwa n'amarira y'urutavanako bibaza uwabo icyo yari yazize Umubyeyi wiwe yabwiye amakuru y'iwacu ko umuhungu wiwe atakindi azize atari uko yari umunywanyi w'umugambwe sene kuko yaguma avuga ko ariko ararondegwa
uyu muhungu baramurashe mu gihe cy'isamo ya imbura nk'iminsi 15 urumva u Rwanda rwatangiye kumurasa mu mapfiko hama bamurasa mu nga hama bamurasa amasasu 3 mu mutwe wose ariko araduga atashe mu gihe urumva rero babibonye babonye abantu babiri bambaye impuzu z'amabutu n'undi nawe yambaye umupira w'ibisoro kandi uwo muntu yambaye umupira w'ibisoro baraketse ko ari umugabo yitwa Yuda wasamukana ariko icyo gihe rero w'ibimenyesho byo kutubwira yuko bamuhiga yaguma bivuga ibyo bintu rero byatanguriye ibintu byo mu mugambwe bakamutoteza bakamuvuga yuko ari we nkeka ari mboreza muri uyu mugambwe wa sene
uwo mubyeyi yemeza kandi ko inama yo kugandagura uwo mwana wiwe yabaye kuri uyu w'Imana uheze aha aravuga n'amazina y'abitabye iyo nama
ku munsi wa Mungu hari nka mu masaha saa 10 n'imwe hari hahandi rero bagiye ku mugari kwa Diodone bagiraho inama barabivuze n'abantu benshi barabimenye ngo abantu batatu turondera ngo none baba banahiye kugira ngo dutobere ngo amatora yacu kandi bajya ngo sabakuyemo ngo bishoboka amusa bituma ubundi muhungu ngo odiyo dore nyine ngo none ngo hamwe ngo utemwe n'abanyi ngo yopfa ngo uvuga ngo izenda mwishi urumvise mbere bagira inama uyu muntu yariho ntiyanamubonye
iyo nama yabaye ku munsi w'imana yagizwe n'abantu
yagizwe n'uwo bita metre deo kugira n'umuhungu wabo kugira n'imbonera kuruba akagwi kose kimbonera kure kose kari kabizi kandi bamuhigice ntibyari
ibyo kurondegwa kwa Metusera nahishakiye ntibivugwa n'abavyeyi biwe gusa uyu numubanyi yumvise abari ko baramuhigira
harashiyemo nk'indwi zibiri cyo naramuhamagaye ndamubaratse burya no kurenganye bajye abantu urenganye hajye bashobe basigara baravuga amajambo ngo he wa musenera ararenganye ndamubaratse rero be namo nubwo biruko urakwiye kuraba uko ntuwo turigenza kuko aba bantu ndabona kumenga ntibakorohereje bikarukira ngaho
abavyeyi bubonya kwigendera basaba ubutumwa ngane ko bwokora akazi kabwo maze abaraye bagandaguye uwo musore bagakubitwa intahe mu gahanga
urumva na komiseri we nyine twabimubwiye ariko bo bakavuga ibintu by'itohoza bakavuga ibintu by'imanza twarimwo niko babyumva babibwira ko urumva bene bashaka nabo nyine nk'abavyumva mugabo bavyiriye kimwe bagiza ngo inzira y'amatohoza rwose abareye ko ubutungane bukora bubandanya
amakuru duhabwa na Jean Marie Ndayishimiye arongoye zone Migera atumenyesha ko ku munsi wa kane w'iyi ndwi hategekanijwe inama y'umutekano yo guhumuriza abanyagihugu baho muri zone ya Migera
Desire Sindibura, Urakenuye, Manuel Nyandwarongo y'umutumba Migera, babereye ku bwicanyi bw'uwo musore, arahakana ibivugwa n'ababyeyi ba Metusela na Ishakiye ko yazize ibya politike. Aremeza ariko ko abantu bagera kuri batanu bahagaritswe, ubu bakaba bariko barabazwa ku mvuzo z'amatoza. Emmanuel Nyandwi arongoye umutumba Migera muri komine Kabezi.
Bo tumaze kumbwira inkuru y'icyo umuntu azize Uganda kugwa n'inkozi z'ikibi kandi zitaramenyekana, bakitubwiye twaca tugerageza gufata ya nyabune tuza hamwe tugerageza gukurikirana canke turondera abagizi ba nabi kirana, ariko ntitwashoboye kubona abo bantu bakoze ibyo
hari bahagaritswe muri kano gatondo. Imfunguzo z'amatohoza mbega ni bangahe bo bari bantu?
Imfungo y'amatohoza yari yageragezwa guhagarikwa, tegere cyabo abashwe hagati ya batanu canke batandatu nibo bari mu minwe y'abajejwe inyamiramabi bananywa tohoza. Uru rupfu rw'umuntu nyakwigendera Metusela rubaye, twavuze ko yarabanye neza n'abantu, ntabo batanda mu mitwe cyangwa ariko araharira. Yari umwana dukunda kandi yitonda kandi yagerageza kugendera ubutungane, nta ngorane yari afite n'iyindi migambi, bari babanye neza mu bisanzwe. Icyo gituma abariko bavuga ngo azize umugambi, twe nk'abazize intwaro, iyo nkuru siyo twayibeshuza, n'abagizi ba nabi nyine bakoze icyo kibi.
Ariko abavuga yuko azize iby'umugambi n'ababyeyi biwe, ntimwibaza ko bo babari babizi?
Uwo mu bisanzwe iyo umuntu abuze, nk'uburamona ko twimirize mu gihe cy'amatora, iyo umuntu agerageza akabura uwiwe agira agacapfu kenshi kandi avuga ibi cyangwa akavuga biriya. Rero by'imigambwe sibyo na gato, n'agashapfu gusa ababyeyi babo baba bafite.
Iby'umutekano tubandanirize muri komine Rugomba, abantu 37 bahagaritswe, impunzi z'igipolisi zine zirafatwa, imifuko y'umwavu w'ikizungu kwisakwa ryakozwe n'abajejwe umutekano mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku bitumbi ibiri iyo ku mugwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Urongoye igipolisi muri iyo ntara yemeza ko abafashwe bose baciye barekugwa batanze ihadabu y'amafaranga 5,000,000. Emery Wizera.
Imitumba ya mparambo ya mbere n'iya kabiri turi ku mugwa mukuru wa komine Rugombo intara ya Cibitoke. Abanyagihugu bazindutse bugarijwe n'igipolisi hamwe n'igisirikare, aho abajejwe umutekano bazindutse bakora umukwabu n'isakiretse abanyeshuri, nta muntu n'umwe yari yemerewe kuva mu rugo, reka n'abaja gukora mu mirima. Nkuko bivugwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke wa Prepere Bonfort Ndoreraho, icyo gikorwa cyakozwe kuri iyo mitumba ibiri ni ku mvo zo gucungera umutekano no kugenzura uruja n'uruza, cyane cyane kuraba abantu batagira ibyangombwa. Ndoreraho amenyesha kandi ko muri uyu mukwabu hafashwemo abantu 37 badafite ibibaranga, baca batangijwe ihadabu y'5,000, imifuko 8 y'ifumbire y'umwavu w'ikizungu, ibitenge 33, imyambaro ine y'igipolisi, eka n'ibindi byinshi bafashe bya magendu bakoresha mu mabotike. Kubwo yarongoye igipolisi mu ntara ya Cibitoke, icyo gikorwa kigiye kubandaniriza ku yindi mitumba igize amakomine y'intara ya Cibitoke, agabisha abo bose badashaka gukurikiza amategeko ko ibihano ruhasha bitegekanijwe. Basaba abajejwe intwaro kugisha amanama menshi kugira ngo bagire urudandazwa rwa magendu babihebe, ubutunzi bw'igihugu butere bwiyongera. Aho kuri iyo mitumba nta kigwanisho na kimwe cyahatowe, kandi abafashwe bose barekuwe bahejeje gutanga ihadabu basabwa.
Emery Kwizera urakenuye hano makuru mushobora kuyaronswa mwanditse ko mushaka amakuru iwacu ni ku nimero 76 ubusa 2 mukanya ibijanye n'amagara y'abantu.
Amakuru iwacu.
Ishure ry'Abafaransa mu gisagara cya Bujumbura, Ecole Francaise ryahagaritse imirimo kuri uyu wa kabiri. Abarongoye iryo shure bemeza ko ari kubera hari umwe mu bigisha kuri iryo shure yoba yari kumwe n'umuntu mu gihugu cy'u Rwanda, uyu nawe akaba ari mu bamaze kumenyekana muri icyo gihugu ko bafite indwara iterwa n'umugera wa corona. Uyu mwigisha akaba ariko arasuzuma kugira barabe ko yoba yaranduye. Ale majeste barenga
ugishika ari gishuwe ry'Abafaransa kibarara rya Muyinga mu rengero rw'ikibuga cy'umupira w'amaguru cyahoze cyitiriwe umuganwa Ludovico rwa Gasore, ubu cyitiriwe Intwari. Hafi kandi nahahoze ikirimba cy'umukuru w'igihugu muri muri zone Herohero domine mu Kiyaza, hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura. Nta n'inyoni kacira, amarembo yose yinjira kuri gishuwe ry'Abafaransa arugaye. Abo ushobora kuhabona n'abajeje gucungera umutekano w'iryo shure n'abanyine bari kure na kure bacungera ko atawegera izo nyubakwa. Tubabajije batumesheje ko bahawe itegeko n'abarongoye iryo shure katawegeye izo nyubako z'iryo shure, baba banyeshure, abigisha cyangwa ingenzi ziza kuri iryo shure, ko yikekwa ko ari umwe mu bigisha yaba akekwa ko iyo ndwara. Twavuye twagira abarongoye iryo shure barase niyo nkuru ni kigira cyo twa iryo shure yatumesheje ko harimo mu bigisha wo kuri iryo shure ry'Abafaransa yahora mu karuhuko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, ariko umwe bari bari kumwe atari umwe yatowe nk'umugera wa corona, ari nacyo gituma bahisemo kugana iryo shure ry'imfata kibanza mu kurinda ko ikekwa ko asanzwe yugaraniwe iwe n'abahinga barubitse n'ubushanganji bw'amagara y'abantu. agiwe kwa matoza akana suzuma kwa tamugira wa corona sanguwa fise alikuwa kwa reto wenyesheje kuyo ngingo ya tashwe mwumbele gukinga kukua mugira atawatoe kuligyo shure izo viruko mugiyo mshiranganjwe magalaya wanu amesha kwa tamugwa inumye alibu nekeza kukataka kuburundi na hili hugu ya anuruye nuburundi yawa republiki ya lani ya demokrasia Kongo Uganda Tanzania karamaza kuyo nekeza abumaze kutoga kwa mugira wa corona
alimajiste warenga ura kenu yetu kibugi indwara COVID-19 kuva ku munsi w'Imana harafashwe ingingo ko atamuntu n'umwe aba mu byugu cy'u Rwanda canke aba mu Burundi aciye ku mupaka wa Rwanda kuri muri komine Rugombi intara ya Cibitoke ihagarikwa rero ry'uruja n'uruza ku mupaka rwatumye hibonekeza ingaruka mbi ku badandaza kubwabo ngo bahora baronka icyo bafungura ari uko badandaje ku bantu bavuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda kubera indwara ya COVID-19 yibonekeje mu gihugu cy'u Rwanda none ubu inzara izura inzara itanguye kwibonekeza mu ngo zabo aho badashobora kuronka icyo bahereza umunwa basaba abajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuraba iyindi nyingo gufata abana babo bataricwa n'inzara urongo ya karere k'ubuzima komine ya Rugombo na Buganda Celeste Ndayahoze asaba abakorera kuri uyu mupaka gukurikiza ingingo yafashwe mu kurindira izindi nyingo zizofatwa mu nyuma tugume mu gitata cy'amagara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kumenyesha ko hari abagwayi benshi bagatama bibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bamaze kurenga mbere amajana atatu Kade Ndikumana arongoye ubwo bushikiranganji akamenyesha ko hakiri kare kugira bavuge ko ari kiza kuko abafashwe n'iyo ndwara bose bavugwa bagakira ikindi amenyesha ni uko iyo ndwara yibonekeje aho mu ntara ya Cibitoke kubera uruja n'uruza hagati y'abanyagihugu mu gihugu cya Congo binjira mu gihugu cy'u Burundi mu gihe muri icyo gihugu abana badahabwa urucanco ari cyo gituma baca banduza abana b'Abarundi Kade Ndikumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu
twasanze aho muri Congo benshi nafite imyaka 33 ntigeze baronka vaccine hanyuma tuca tubavaccina abo muri Congo cishemere tuca turajibwagiriza amakambi yose tuca tuvaccina abana do 0 a 59 mu isana biri kwiye ubanza nshobora kubomba tugoye tuge tuvaccine bose tuca tuvaccina n'abana b'Abarundi bo muri district ya Butezi kuri Ruyigi na Cibitoke vuba
n'abarundi basanzwe bari ngaha bagwaye indwara
kubera proximité we n'abona bakongoma bisan partout c'est comme le Burundi mugabo kubera twebwe degré ya couverture vaccinale ari nini kandi nazi ko muri Congo hari ikizini cya Eden uretse ko tuba tuti on commence par les Congolais pour les vacciner tous et on vaccine les alentours ici c'est tout le côté n'arrive à rien faire twe tuba tubona iyo yagi kuvuga twe n'ubu tuba tuti tuliye tuvaccine tusoje basigurira tuba tugira plan de riposte de byose ni tuba turahe tuzagira tuti quand c'est une dose ceci importé sindi kubona bakongoma aho nyine tuzo kubabwira tuti tuzo tubagira yasiye bakoza kuguma bitanu mugabo vi ingenda abarundi n'abakongoma ni begeranye umva urakura ngaha bakabajyana hariya se l'inconvenia yo kuba mfite ipeyi turi bankontina kandi mfite ibibazo mugabo ushobora kuba stigmatiza umva muri santé publique twese ni wowe bizanye none twese waba uje kubakingira umva nk'abana bose barabakingira umwe ko bashobora kuba bakuze bashika kenza tudufata n'abarundi bose muri izo dutwite dutakurikirana
amakuru y'iwacu
dukubitire mu manuko bw'igihugu abatware bo hasi bo mu ruteme komine Bugarama intara ni Rumonge bamaze indwi yose bahagaritswe n'igipolisi cy'iperereza mu ntara ya Rumonge kiretse abo abandi bantu bane baragaritswe n'igipolisi umusitaneri wa komine Bugarama avuga ko atazi icyo bafungiwe ariko inkuru ziva muri zone ya Ruteme zemeza ko boba bazira icyungwa cy'ubutare hafi y'uruzi ruzibazi mu Rumonge Felix Nzorubonanya
aratiye indwi we Gordiano bukebuke mukuru wa zone ya Ruteme na Nick Kizerisha mukuru mutumba wa Ruteme nyene bafashwe n'igipolisi bakaba bafungiwe ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge abo batware bo hasi babiri bakaba bafashwe rero n'urongo igendereza mu ntara ya Rumonge bafatwa n'abandi bantu bane nabo nyine bafunzwe mu gace k'igipolisi mu ntara ya Rumonge ziva muri zone ya Ruteme ziva muri zone ya Ruteme muri komine ya Bugarama nyeshe yuko bafashwe bagirizwa kuba bafite uruhare n'icyo kugwa cy'ubutare kibitemewe n'amategeko cy'ubutare bw'inzaharu bwabaye hafi y'uruzi wa Bugibazi muri iyo zone nyene abatwari wa hasi bakaba bagirizwa kuba bafite abantu batuma kwimba wararo bane bashuye gufatwa mu nyuma cyubaje ariko jo washemane rakizi mu stane wa komune ya Bugarama yararengwa aremeza yuko abatware bo hasi ariwe cyo gizone ukeme n'umukuru mutumba yarukeme agifunzwe bariko barabazwa ariko ngo nyene ngo ntazi ico wagirizwa n'icatumye bahagarikwa abanyagihugu no muri zone yarukeme bagasaba abarongwe ndwavu byo gwejuru kwamenyesha icatumye abatware babo bahagarikwa n'ico bakurikiranwa ko tubamenyeshe yuko makomune ya Bugarama na Burambi atarugambere abantu bafatwa bagirizwa gusukura ubutare muri ayo makomune na cyane cyane mu mazone ya Rukeme na zone ya Bugarama babinjire bakavuga yuko atumbe ayo mazone hafi y'uguruzwa rugibazi rugabura komune ya Rumonge na komune ya Bugarama ngo hasanzwe hari ubutare abandi agace kazina mu rero bagasaba yuko cyane cyane itegeko rigenga iby'ubutare mu Burundi ryomenyeshwa rigatwiragizwa kugira abanyagihugu bose bamenye ibiri mu byo tegeko rigenga ubutare bamenye ibyo bakwiye kwirinda mu Rumonge Felix Nzorubonanya iwacu
Felix Nzorubonanya urakenuye dukubikire mu ntara ya Gitega igipolisi cyemeza ko cyafashe abantu 16 barimo abakora urudandaza w'ikiyayuramutwe busa hamwe n'abakinywa bize nkuru nziza icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano ati abanyagihugu bose abajejwe intwaro mbere n'ababyeyi kudoma urutoke ku banywa icyo kiyayuramutwe kuko bihungabanya umutekano n'amagara y'abantu Moize Nkurunziza n'icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano
tunababwira kandi yuko hari n'ababyeyi bagiye baritura igipolisi basaba yuko co bafasha kwa abana babo babananiye kuko asohoka ari muzima aje kunuka ikiyayura mutwe agaruka ibintu byose biri mu nzu abitwara ikintu tubabwira nuko ibi biyayura mutwe ububinyoye kenshi ntiyoga kuko amazi amugiye ko aramubaba kandi nta kintu ashobora kwimarira benshi bazi yuko abasanzwe banywa bino biyayura mutwe boba ari bamwe bita abana bo mu ibarabara ariko twamenyeje ko muri abantu twaberetse harimo batatu bafite impapuro z'umutsindo za kaminuza mbere n'ubuzi bwabananiye nk'uyu yirukanye muri kopeti kubera ibyo biyari umutwe twamenyesha kandi yuko n'abagizi ba nabi bagomba gutuma abakora ibara bakunda guca kuri aba nyene kuko ntacyo bibanga rero igipolisi cy'u Burundi cyagomba gitera akamo aba bajejwe intwaro aho hasi aba bajejwe indero ababyeyi na cyane cyane ubwo rwaruka rwihereza ibyo biyari umutwe ko bofasha kugira ngo bituzwe cyane cyane ingufu zikomeye kuri abantu babizana kuko mwabonye abantu babinyoye ashobora gusubira kwihereza ashobora gusubira gukora ashobora gusubira kwimarira barahinduka umubiri ukagenda bakaba basuma n'ubwiye gusanga bwagiye iki kibazo cyo hagurukirwa cyane cyane ababyeyi reka nabo nyene kugira ngo kinywa ntibayoberana kuko ntiyihisha yakinyoye kanatsinda ntabwenge bakigira
Ano makuru cyarangirize mu bijanye n'ubutunzi Banki Nkuru y'Igihugu ivuga ko ingingo yafashwe yo gutora amafaranga mva makungu irabi bijanye na yarungizwe ku buhinga ngurukana bumenyi gusa Gasperinge Ntanganya jeje kugenzura inge n'amabanki akora avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera ayo mafaranga asiga yavunjirwa mu mabanki y'ubudandaje ikiganiro yahaye abamenyesha makuru yamenyesheje ko abafise amakonti mu mafaranga mva makungu bashobora kubika no kubikura muri ayo mafaranga nyine Prosperinge Ntanganya ajejwe kugenzura inge na mabanki akora
iyo ngingo yafashwe na banki nkuru y'igihugu kugira ngo ishobore gusunga ingingo zishaka zafashwe kubyerekeye ibunzwa ry'amafaranga mbamakungu kuko ubuye ibunzwa ryose ry'amafaranga mbamakungu abera mu budandaji ariyo mabanki y'amashyari aye twagomba kubwira abenegihugu yuko iyo ngingo nta na kimwe izayihindura mu ngingo ziri mu itegeko rigenga ivunjwa ry'amafaranga mbamakungu kuko uyu mwene gihugu wese afite ikonti y'amafaranga mbamakungu arashobora kubitsa kandi akabikura atandikije nimba hariho twagomba guhimiriza abene gihugu bose bagira impungenge kuko ibyari bihasanzwe ku byerekeye amakonti y'amafaranga mbamakungu ntacyahinduye hariho twagomba kubahumuriza yuko abafite impungenge iyi ngingo yafashwe yerekeye abantu baronkejwe amafaranga biciye mu yumvikana mu yayo ifashwe international ntaho bisa bisaniye n'abantu bafite amakonti mu mafaranga mbamakungu mu mashyirahamwe ayo ama banki komersiyali
Ino kuri yo nkuru ijanye n'ubutunzi turangirije ko ano makuru nk'inguru kiremwe se mwayumvirije.